jodalawa nyocha no udira katanbe nadirora madhi adwaro kom mar gavana to ung'eyo ni nokwera gi jatenda maduogo chien to ka duogo chien awinjo ka jomoko wacho ni sani sa tich tich ok pog gi siasa development gi siasa dhi together emomiyo nyocha Caroli okelo Ruto Magunga okele sindo moya ofis UDA onge development wayudo go ofis UDA man sindo cha nyokele Magunga ogo mana siasa nyaka kawuono an pok aneno gima ne Ruto obiro omo Magunga un kuseneno tugusia mna omiyo okelo Ruto mondo go siasa ka an bakelo Raila January mondo go siasa omiyo siasa en korumo the following day siasa ochakore kata an kane tiyo noket mana siandana kama noket ametago Caroli nong ne wuotho kaende 2008-2009 nodwaro MP ok nabare mana ndasi emomiyo noringowe mobiro kama owuotho mokelo Peter Kenneth gini nogiogo arambe ka nowuono nyalo gola non kanyang' pet mail omiyo kanyo odonjo nyaka otim gik moko ariyo mokwongo nyaka otim dongruok ochune mar ariyo nyaka ogo siasa ok en e kanisa kata kanisa be tigo e siasa ji laro nyaka jokwedhe ka en ok odwago siasa shauri yake obed kama entieno oriti samo baro nobro goye siasa no obro yudo ka mbadi nosedhi gi piny obro lawo bang' dwar in ka in mijumbe to basari iketa kwede basari mana mimiyo nyithindo mondo josom iketa kwede nite jomok joogeni moa kodi 2007 ni ok mi basari koro geto kidhi kawo basari kanye iwacho ni basari umedo onge gimumedo opiyo mindi kiae mikia basari chik ne wacho ni milion 34 emiketo sani nyolok chik mondik ni koro en 40% oae 25% mane Mbadi en picha nyoruto keto lwete olok chik koro basari pesa te mag CDF 40% mare en basari ojuni onge gimoro ni ng'ado ok en paro mabiro e pachi en gima chike mong'ado koro oae milion 34 odhi e milion 64 ok 40 kaka Rudi wuondou dhi penje kuma 24 milion otere nikech CDF ma Suba en 166 milion 64 milion out of 166 en basari moningo mi nyithindo gi osomgo en pesa ma debed ni ne donji diere Mbadi cha ne nyithindo te oyudo basari modwaro basari to nikech obro mi osiepene ng'enyi biro ywagore to ywagre ure ywaga higa ariyo kende modong' higa mar adek wanie siasa mar ang'wen cha odhi dala Mbadi dok e kome kwisha maneno koso nitie gimodong' kanyo kanyo opogo pesa mag CDF amikuyu nyaka seka miluongo ni lwala sublocation kata duruok ochiwo e skundego Mikuyu nono, Godolo nono, Sokoni nono, Seka nono, Godabduno nono, Ligongo nono. Nikech dhot moro dakie. An nyocha chiwo pesa ne dhoudi te. Atero pesa olando. Uchino wanga nika. Ulornwa kode gate. Pod atera tera. Dongo lande chogerore kacha. Atero pesa echo kichare. Mana dala gi Caroli. Moger skul te, mochiel skul, moger ofis nyaka gate. Agero, atero pesa, ong'o, mang'e maler ni mano to jodala gi. Agero skul te, machielo skul, makete nyaka gate. Atero pesa nyatambe. Atero pesa ogaka, etie chiene. Agero ofis, matieko, marinovate classes, mochielo skul. To ni dala gi Mbadi. Nikech dala gi Mbadi amikuyu nyaka seka zero one financial year
nyaka wega
kibiro east ka olande mochiwie bilion 2 to gi nyamadede emomi chiel 1 million kai to green innovation maki good ano fumia biri mano tie kugwasi is abunge nyake nyon miregwa nikech jogwasi is to erobadi kora wacho ni o tim maber be ok bikonye but ochiw pesa nikech mago pesa ne magi pesa jogolo sura kora an ok en kuot aseduogo an aseduogo gimoro ma ng'ato wacho ni wawinjo ni Mbadi duogo onge aseduogo bende nyaka ibed mijumbe ma ka ji otho tidhi e liel ok isik ior mana ji ior ma ji kagima in pop ma oro jomtotomesi ni Caroli nyaka nyo bed mijumbe higa achiel gi nus oseywago ji ariyo kende constituency ka ni mana echo oyier Kawanyari to gi chief Obilo the late ni ji ariyo kende mosetho e Suba South ka ma Caroli ong'eyo nyaka nyo bed mijumbe ni kabade dhi e liel ni Mbadi no ni tiyo tich mana ywago ji nyaka nyithindo mobuogi koro dayo ni en nyathi mobuogi to erego etang'o modiyo Caroli Nairobi ku kata koko ohala kata we waduoke jogo ohala Nairobi owe tij jopiny midendruok gi jopiny ni minegi dwaro ng'ama gimiel go minegi dware samoro pesa omena giyude Mbadi tiyo diye lwetgi ala to ito idagi chama chama bas siasa yi chama chama kendi koro nji wacho okiyo ni okidwara yany ka akia ni makura wacho gi ayany to mar nyo jiko ni Caroli sabano biro nye gendo ni kiko yenye Caroli okamu bitha gaya ngendo kaja mo yanya nyaka gichiega eto yanya gichiega to mare to kane ya ketu mbote Atero mara no nitie kato racho tero ne kayuwe chenyu kamado kone ure mokeli ya mare kayuwe chenyu amado nyu omiyo kikelo pala tu wakelo pala
kamano
kikelo beti tu wakelo beti
kamano
ane na waje jenga kane lien dala di erik nyakie kwa iko jiri ni anoko nyuona kame jingo hoche ane jeku koku ane jeku tuni ane uli kinyono omiyo kikelo na beti kakelo ni